Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new, please don't forget to subscribe and also like my videos. Bafethu lana ke inkantolo ke isigceme ke uJamlani Khumalo esimanzi ukuthi ke naye ube umuntu laphana ke kuma list afisa ofisa ke ukuya eParliament. So esekwenzekile ukuthi ke iElectoral Commission Court isivele ke yanquma ukuthi ke lento nje abezama ukuyenza ayifanelekile ukuthi ayenze. So yasimtshela ukuthi no akuyena umuntu ke ozoba lapha kwi-list yabantu abazoya ke eParliament. So guys, I don't know if you have anything to say about this, but ke ngiyazi ukuthi kukhona okumele nikusho ke ngalo lolu daba. Please do comment on the section down below. Don't forget to subscribe and also like my videos. Thank you. Okunye nje okwenziwe inkantolo ke okumnandi na kakhulu ukuthi ke zonke iy'ndleko zalo leli cala zizokhokhwa wuye umqambi manga, ngoba kuthiwa ngathi ke wayifojela ne-signature yabo. So isifungo sakhe saba amanga, wafunga awaqambika amanga phambi kwenkantolo. Nje siyakwazi lokho, kufana ne-treason lokho, kufana nokuba against umthetho, kufana nokuba against i-state kahle kahle yabo. So uKhumalo usenkingeni bafethu. But then ke sibongele abakwazile ukuphumelela, still sabuka nje sisakulindele sibone ukuthi ke engabe ke iyozala ngumuntu kulesihlanu ke njengoba ke kuyohlala lona ke iParliament. You guys comment on the section down below. Don't forget to subscribe and also like my YouTube videos. Thank you.